sijonge ke ba ithetha uthini ezinto ekuthiwa zii-logarithms. Uzokhumbula ke uba kaloku ekuqaleni besiyazile uba ii-exponents zenzeka njani. So masithi mhlawumbi sino-2 to the power 4. Loo nto ithetha ukuthini ke? Uzawukhumbula ke uba le nto ithetha ukuthi u-2 ziphindaphinda ngokwakhe kangaphi kane ngolu hlobo. U-2 uyaziphindaphinda ngokwakhe kangaphi kane okanye kayi-4. Ngolwaa hlobo ibhalwe ngayo phaa 2 to the power 4. So loo nto izasinika bani? So uzokhumbula uba u-2 uphindaphinde ngo-2 zawuba ngo-4, uphindaphinde ngo-2 ibe ngu-8, uphindaphinde ngomnye u-2 zibe ngu-16 loo nto. So into esiyifumana apha ngubani? Ngu-16. Masike siyijonge olunye uhlobo ke ngoko. Masithi besifuna besiyazi uba sifumana u-16 kodwa siyamazi u-2 ikhona into umonyusa ngayo kodwa asiyazi loo nto uba ngubani. So mandikwenzela umzekelo ke, masithi besino-2 to the power into esingayaziyo, masithi ke ngu-x okwangoku. Loo nto siyayazi loo nto izasinika u-16. So uzokhumbula ke uba usafuna u-x wakuba ngubani kodwa sesiyichazile phaa uba u-x wethu uzawuba ngubani, uzawuba ngu-4. So u-x wethu uzolingana no-4 ukuze kuphume u-16. Loo nto ke ithetha ukuthi ke ii-logarithms ke zingaphezu kwale nto uba uyonyusa ngabani na inani ukuze ufumane elo nani olunikiweyo mhlawumbi. So indlela ke ongayibhala ngayo ngolu hlobo le nto endizama uyithetha kuba uthi log, okay, mandingephinde ndizama uyibhala nge ibe nemibala. So masithi sinolog, sizawuba nolog ube nebhase yakho. Ibhase ke bendithekelele inani eliphaya ezantsi, so ngulog base 2. So ulog 2 kabani? Ka-16. Ubhala u-16 wakho of 16 ulingana nabani? Ulingana nale nto esiyikhangelayo engubani? Engu-x. So ilingana no-x. So le nto lena nale nto lena zifana nqwa. So loo nto ithetha ukuthi ke xa sithatha u-2 simonyusa ngena nelithile sifumana u-16, loo nto ithetha ukuthi loo nto iphawa kabani le ezenyusa ngo-2 ukuze sifumane u-16. So loo nto izaba ngu-x. So ithetha ukutsho ke le nto. So uzayikhumbula kuba u-x wakho ngubani? Ngu-4 wakho. Ilula apha kuba kaloku bese siyenzile. Masike sizame eminye imizekelo ke sibone uba ithetha ukuthini nale nto yezi logarithms. So masithi ke mhlawumbi uno, mandikhe ndicinge ndawuthini nakanene. Masithi ke, masithi unolog onobase engu-3, log base 3 kabani? Ka-81. So loo nto ingasinika ntoni nale? Uzokhumbula kaloku uba ithetha ukuthi u-3 simenyuse ngento ethile kwaze kwaphuma bani? U-81. So fanele uyicinga ngolo hlobo kuba i-base yakho yonyuswe ngabani? Ngo-x othile ukuze ufumane u-81. So le nto ungayibhala ke ngolunye uhlobo ke uthi ke ngu-3 to the power x, loo nto izawusinika u-81. So ithetha ukutsho kaloku le nto. So uzoqapheleke uba kutheni le nto ii-logarithms zibalulekile. So beyingekho ingxaki yoba uyibhale ngolu hlobo, beyingekho imfuneko, ndizama ukutsho beyingekho imfuneko kuba ubunovesi kuyenze nje ngohlobo nje olurayithi, ubungasebenza ngale yodwa. Yebo, ngoba kaloku uyayibona uba apha seyibuzichaza. So akho nide yoba uyoyifaka ntoni emananini akwi-algebras ukuze ufumane inkcazelo ka-x phaa. So le nto ngu-3 to the power x equal to 81. So xa ucinga ke wena kunoba ngubani u-3, I mean i-power onyusa ngayo u-3 ukuze ufumane u-81. So u-3 to the power 1 ngu-3, uphindaphinde ngomnye u-3 ube ngu-9, uphindaphinde ngenye u-3 ibe ngu-27, uphindaphinde ngomnye u-3 ukugqibela, uyitsho loo nto isinike u-8 kabani? Uzasinika u-81. So u-3 to the power 4 uzasinika u-81. So ithetha ukuthi u-x lo wethu ulingana nabani? Ulingana no-4. So singatsho ke ngamanye amazwi uba u-log base 3 log base 3 kabani ka 81 or log base 3 of 81 londo isilingana elingana nobani londo ilingana no 4 so londo ilingana no 4 so maske sibhale eminye imizekelo ke ebufana nale kwenzela uba wena umgwiqonda maske sijonge ke uba xa sinokwenza ulog masijonge ngamanani amakhulu kwenzela uba sikhawuleze kwangoku uyazi le nto so masithi sinolog base 6 ka-216 so log base 6 of 216 uzawusinika bani so into esiyibuzayo apha sibuze uba yintoni le esiyonyusa u-6 ngayo kusifumane u-216 so u-6 umonyuse ngophower 1 ku-6 u-6 umonyuse ngo-2 u-36 u-36 omphindaphinde ngomnye u-6 osinika bani u-216 so yile nto besiyifuna kale so isinika u-216 so 6 to the power 3 usinika u-216 so xa ikubuza umntu uba kubani ipower esonyusa ngayo u-6 ukuze sifumane bani u-216 ilula wento onoyithetha ungathi okay loo nto isinika u-3 so u-6 to the power 3 usinika u-216 masike samenye ke sibone uba sifunda kangakanani na masithi ke mhlawumbi sino andiyazi masithi sino log base 2 to the power 64 so le nto ithetha uthini ke le nto le nto ithetha nqwa le nto ibiithetha napha ngaphezulu ngoba kaloku uzayikhumbula uba ithetha ukuthi u-2 umonyusa ngenani elithile ze sifumane bani u-64 so sikhangela yona lona sikhangela i-exponent apho onyusa khona u-2 ofumane u-64 masithi u-2 to the power 1 ngu-2 2 to the power 2 ngu-4 ibe ngu-8 ibe ngu-16 ibe ngu-32 ibe ngu-64 so uzokhumbula kuba bezaba ngu-2 to the power 6 ukuze ufumane u-64 so xa ubhala le nto ngolu hlobo logarithms uzobhala ngoba sizofumana u-6 kuba kaloku u-2 umonyusa ngo-6 usinika u-64 so masike ke sibhale enye mhlawumbi ebucaca so masike siyenze ke ngolu hlobo ngubani u-log base 100 ka-1 kakho uzama ucinga ke ngale nto u-log base 100 kuphume 1 yebo so icinge ke le nto ndiyakubona uba noko ubuyifumana kodwa kubuyifumana ungavakabi kuba kaloku le nto isibuza uba u-100 simonyusa ngubani ukuze sifumane u-1 so kubani inani apho sonyusa ngalo u-100 ukuze sifumane u-1 linye ke inani elinjalo kodwa masike sibhale ke masithi ke ngu-x lona so ibizawuthetha ukuthi ngu-100 umonyusa ngabani ukuze ufumane u-1 so uzayikhumbula uba yonke into kaloku oyonyusa ngo-0 sifumana u-1 so le nto ithetha ukuthi u-x wakho ulingana no-0 so u-log base 100 ka-1 ithetha ukuthi uzawusinika u-0 u-log ebase yayo nantoni na izosinika u-0 kuba yonke into oyonyuse ngo-0 izasinika bani izasinika u-1 and uzayifunda ke le nto uba ngomnye umthetho obalulekileyo wantoni we-logarithms so izasinika u-1